sejele ijele lothando ngimina ngoshiwe bo sejele ijele lothando ngomuntu yangshukumisa ngithi ngiyamshiya bo ithuzungu
Why you